Ngqongqoshe wezemali ulindeleke ukuthi alandise ngeyinhlelo zokubhekana nokucisha kogesi ezweni, isikweletu sikahulumeni kanye nokwentuleka kwamathuba omsebenzi uma esethula isabelomali seminyaka emibili esele emini nje. Sisekulo loludaba sixhumana nentatheli yezindaba zeSABC ezinze ePhalamende uBulelani Phillip ukuthola kabanzi ngaloludaba. Bulelani, sikwamukele endabeni zasemini, sitshele ngomuzwa lapho.
Manibulise kuwena kubaphulaphuli ekhaya. Ndithetha nawe njena ke silapha phambi kweli holo lalapha kumbindi waseKapa. Apho ke umphathiswa wemicimbi yezimali inogodogwana ke kuzabe kulapho aza kuwisa ke intetho yakhe yohlahlo lwabiwomali. Besisandula ukumbona ke isithubana esingadlulanga kakhulu okwangoku apha ke ezokuhlola kuba yonke into ime ngomumo phambi ke kwesi sibhengezo sakhe sangalenjikalanga. Into ke phambili esiyilindeleyo ukuba ke ayithethe ngayo apha namhlanje into yokuba namhlawumbi urhulumente uza kuhlangula njani okanye uza kuncedisa njani le nkampani yakweescom ngokuba sihleli njena sikwingxaki kacimicimi yombane mihla le, nto leyo ke ethi ichaphazele amashishini ingakumbi lawo asakhasayo. Urhulumente ke unoxanduva lokuthi achase le nkampani ukuqinisekisa ukuba ke noko kukho le nto kuthiwa yi-stability apha ekuziseni ubane ngokuba loo nto leyo ithi ichaphazele imeko yezoqoqosho. Kwakhona ke silindele ukuba ke aphinde anike ingxelo ngezinto urhulumente aza kuzenza ukuqinisekisa ukubana ke izinto ekethe wazibhangeza ngaphambili zide zibe nalo ifuthe lokuba neziphumo, ingakumbi ukuxhasa amacandelo afana naleyo ezokhenketho nakhona imiba yozonxibelelwano. Okokugqibela silindeleke bakwakhona aphinde akhankanye into yokuba namhlawumbi njengokuba kubonakala ingathi urhulumente usendleleni yokungquzulana nabasebenzi ngomba wokunyuselwa kwemivuzo yabasebenzi ngokuba uyakhumbula urhulumente ugqibe kwelibeni abasebenzi babafumane u-3% yemivuzo ukuba inyuswe kodwa ke abasebenzi bebefudula besithi bafuna u-10%. Asiyazi ke bamhlawumbi ke loo nto leyo iza kuthi mhlawumbi iqhubele kubeni kuba iinkonzo zikarhulumente zimiswe ngxi ngabasebenzi okanye ke mhlawumbi kuyawuthi kuphinde kubuyele back kwiingxoxo zokubana ke mhlawumbi kuphinde kubonisane ngezinto. Masithembe siba urhulumente kwakhona nomphandiswa uza kunaba ngemiba efana nolu hlobo. Masithathe intambo sizibuyisele kuni estudio eRhawutini.
uBulelani ubesibikela esePhalamende, asibonge.